Umlandeli weGcokama Elisha uMthandeni Famanqele uthi uKhuzani ayikho enye into akayicabangayo ngaphandle kwaMthandeni.
Lo mlisa uthi uKhuzani ngaso sonke isikhathi uKhuzani ohlale esukela uMthandeni. Uze wabala nokuthi mhlawumbe uMthandeni noKhuzani belanyula o3 second kuthiwa le mpi abayiphele. UKhuzani wabuye waqala phansi uthuthuva zase ziyakhala.
Ngakhuluma ngama reality shows abo lapha SABC 1 ukuthi ngesikhathi besilandisa ngomlando wabo angali. Uma uMthandeni silandisa umlando wakhe, obviously uzomthinta uKhuzani. Uma uKhuzani silandisa umlando wakhe, obviously uzomthinta uMthandeni because siyafuna ukwazi ukuthi uqale kanje emculweni kwafika la khona seningombangi isuke kanjani lento yombaba uyakwenza kuMthandeni lokho uzulanda ungizwe azochaza nabe kabanzi ungizwe uyachaza esikhundleni sengabe uKhuzani mase kwisikhathi sakhe naye usilandisa iside lakhe lomlando wakhe nokuqala kwabo ukuthi bangabe ingombaka akakwenzi yena lokho noma mhlawumbe aphikise lokho bese bekushilo uMthandeni akakwenzi yena lokho yena into obsessed ngayo ukuveza izimpihlo noma izinto akholelwa ukuthi izohlambalaza uMthandeni yabona. For example, sasikuphi isidingo sokuthi alande uma wengane kaMthandeni nesokalayo isoka lakhe umsoco. Kuhlangana kanjani leyo nto noKhuzani? Kumthinta kanjani yena self uKhuzani ukuthi engaza alande ex kaMthandeni nesokalayo alethe kwisho uxhumana kanjani naleyo nto? Awuyiboni nje ukuthi lento leni itshengisa lo muntu lona uphile ecabangana nalo muntu kakhulu and it's an unhealthy fixation nje uhleze ecabangana nento eyodwa le lena ifakazelwa yimi kuphela kuze kusho nana lo ayemshutha uma ungabheka ku YouTube washo nalo owayemshutha uManqele ukuthi lo muntu loyana ube busy nje ecabanganela noMthandeni. Okay, ngakhuluma futhi nana lento yokuthi ngesikhathi bekhuzwa wo 3 second umuntu wabuyisa lento yokuthi begadlane ubani uKhuzani aniyikhulumi le ngoba yabuyisa uKhuzani kodwa kube yakho ukubuyisa uMthandeni ngabe pepepe wabuyisa lento yokugadlana sebekhuziwe yabuyisa uKhuzani lento uMthandeni wakhipha ithuna ledixa akangasho lutho emva kokubekhuziwe wakhipha uKhuzani wagadla